basi nipe kidogo.
Kama unavyoniona nimeshavaa fresh, niko tayari kwa ajili ya
jet ski.
Ndani ya Zanzibar extreme water sports. Twende pamoja tukajionee. Let's go.